Marvelous to get.
Ngicela ukuthi wonke umndeni wasekhaya vela ukufuni. Nami ngabatshela ukuthi yonke le nto abayenzayo wena mangifuni. Banesibindeka, nabantu bakuthatha kanjani? Just bakuthathe the price, let us leave my dad. Akhokho kwakho mkhokho kwami asibashiye da. One, ngibone ngathi sebeyesilawula. Two, izinto ngathi sezothanda ukushuba. Three, impilo manje ngathi ayisekho lula. One, you wanna got to say yes, love. Two, this is the gatti says a tandook shoe. Three, you feel a magic at a second loop.
First, two galas, she was a
cushion.
Two girl, baby, yes, you're a
cushion.
You go by my food, do you have my teeth? Go by my crush.
Sesifikile nama babies loma khona la Emqashweni, Emqashweni.
Yazi mimi ngiyakuthanda, ngizokunaka, ngizokushada. Phela lento sayiqala sinobona, futhi thina sayiqeda sinobona. Noma abanye bangahamba, ayewe sondela ntombazane usitonsele. Sishaye ichukuchuku komba we, achukuchuku komba ayewe. Come fly away. So now I'm the first of this